umkabayi-kajama. Umkabayi-kajama wayengumsunguli futhi eyinhloko yesibaya samabutho abaqulusi kanye nesikhulu samaZulu. Wayengumenzi wenkosi ezibusweni ezintathu ezalandela, ehola ukuketula umbuso futhi ehlela ukubulala. Uthuswe ngokuletha uzinzo esizweni samaZulu nokuqinisekisa ukuqhubeka kozalo nobukhosi bakwaZulu. Ngokomlando oxoxwayo umkabayi wazalwa eyiwele, isiko lakwaZulu lalifuna ukuthi kubulawe eyodwa yamantombazane amabili izalwa ukuze kugwenywe amabhadi. Kodwa inkosi yakwaZulu uJama yenza okuphambene nesiko yabasindisa bobabili umkabayi nodadewabo. Ngo-1777, ebona ukuthi uyise inkosi wayeseguga futhi engasenayo indodana, umkabayi wahamba eqomisa uJama umfazi owayezomzalela indlalifa, yena engazi. Kulokhu uJama wayezogana umthaniya wakwaSibiya owamzalela indodana. Ngokubona umzamo kamkabayi wokuqinisekisa ukuqhubeka kozalo nobukhosi bakwaZulu, umntwana waqanjwa ngokuthi usenza ngakhona, okusho ukuthi senze ngokufanele. Ngeqhaza lakhe ekuqinisekiseni indlalifa yesihlalo sobukhosi, umkabayi wakwazi ukuzuza umusa kubantu bakwaZulu kodwa lokhu akuzange kuthathe isikhathi eside. Ngonyaka we-1781, ngokudlula emhlabeni kukaJama futhi ebona ukuthi usenza ngakhona wayesemncane kakhulu ukuba angangena ebukhosini, umkabayi wazibeka njengebamba, into eyayingakaze izwakale ngaleso sikhathi. Lapho usenza ngakhona ekhula ngo-1787, umkabayi wesula esikhundleni sakhe kodwa waqhubeka nomsebenzi ngumeluleki enkosini. Ukwengeza, njengokwesiko, amadodakazi enkosi ayengashadile ayeyinhloko yamasosha futhi umkabayi waxosha abakhongi abaningi ukuba baqhubeke nokusebenza njengenhloko ebaqulusini. Ukubusa kukasenza ngakhona akuzange kuthathe isikhathi eside, kwathi ngemva kokudlula kwakhe emhlabeni ngowe-1816 kwakufanele kunyuke indodana yakhe uSigujana. Umkabayi ebona ubuthakathaka kuSigujana, wahlela ukuba enye indodana kasenza ngakhona, uShaka kasenza ngakhona, iphonsele inselelo uSigujana. UShaka nonina uNandi kaBhebhe base belahliwe bahlala naye wathola umusa enkosini yakwaMthethwa uDingiswayo. Kwathi lapho uSigujana ebona isifiso sikaShaka sokuthatha isihlalo sobukhosi, wabaleka, wavumela uShaka ukuba athathe isihlalo sobukhosi njengenkosi. Ngesikhathi kubusa uShaka umkabayi waqhubeka engumeluleki oseduze wenkosi nenhloko yabaqulusini. Lapho wasungula isizwe sabaqulusi esasineqhaza elibalulekile ezimpini ezizayo. Ngemva kokushona kukaNandi, uShaka wasolwa ngokusebenzisa budedengu amandla. Umkabayi wenza itulo noDingane kasenza ngakhona nomhlangana kasenza ngakhona ukuze babulale uShaka futhi efisa ukuqinisekisa ukuthi uDingane uyangena esihlalweni sobukhosi. Nokho kwathi umpande kasenza ngakhona ehlula uDingane esethatha isihlalo sobukhosi, umkabayi waxoshwa. Washona engowesifazane ongashadile ngo-1843.